kamai hilei maui kupoli he aloha e aloha la aloha oe kuipo he aloha e aloha la he aloha la e a e kulei pua keni keni maku upoli mai oe e nane anakamua e naue mai e pili pili ho oipo ipo ho ole ko uho ohihi ne oe e kule alu na lai ka heke hie hie me ka opua he aloha e aloha la aloha oe kuipo he aloha e aloha la he aloha la ana ia he kuulei he kuulei pua keni keni ka mea e li a maunei poina ole i ka hali a pua na ia he kuulei he kuulei pua keni keni Come here, Ellie, on my